yini wena ungaboleke ukuthuza eyobuyela emuva sizoyizama sesisonke la nami ngiyakodola nje njengawe sizoyizama sonke sizokusikola ifoni sibheka abangani bakho ongakaboleki kubona bebi ehe nabami ngingakaboleki kubona bese siyabafonela siboleke imali ukuthi ubuyele emuva okay shabhukele uma usuzokwahlaka ungishaya ngo-callback ukuthi please call phuma yes.